Babe, ndifuna ubuyele kwi-treatment, torho. Andifuni wehlelwe yile nto nawe.
Andiguli kodwa.
Hayi ke ayizubakho umtshato.
Oko serious, baby, ne?
Ndivakale ngathi ndiyadlala. Qala i-treatment kwakhona okanye asitshati.